Naona gawe ni shepo Moja moja wakidondosha Ila si watamani Miewe unantosha Wanakuja gawe nye vibunda Walaringisha Ila si watamani Awe unantosha Unapanda baby Wanashuka baby Oh na 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 Waniweza baby Unapanda baby Wanashuka baby